igbo ndị mana ege ntị ụtụtụ ọmanụ. Ugbu a anọ m na igbo ukwu n'ezinụlọ ndị be onye agba nke dị na ihu ekiri ezi ihu ụmụnnaka village. Ife anyị na-eme n'ụbọchị nke taata wee bụrụ akwamozu nwannefa nwoke onye nke rapụrụ n'afọ 56 Uchenna Emmanuel Onyeagba, onye nke eji Ragman Consort wee marụ. Ọnwụ ya bụ ọnwụ mwute, bụrụ ọnwụ iru uju, bụrụ ọnwụ na-agba anya mmiri. N'ụbọchị nke taata ka anyị nọnyelụ ndị be Onyeagba wee sịfa bikonu jide n'obi unu aka. Anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi Uchenna Emmanuel Onyeagba Ragman Consort zuru ike na ndụkwa. Amen. Ọka bụ mụnwa bụ Musa Nnegbu onye mmemme. Anọ m na ụmụnnaka na-egbu ukwu wee na-ewetara unu ife akwamozu a ka o si aga. Daalụ m.
Thank you. ¿Qué tal? Thank you. Thank you. I'm Oh, Kanya papu nyuche koye bala Inu go jebo Obya geli we support uwa ye ya Not important ke menye Very very important Inu go ije no wabolele Masha medie no na kuku Alili bulu chukwe melia Akwa chukwe melia na akwa Nobya geli sulo yibo Obya geli sulo yibo Not very very important Kaba punyu cheko yebala Oyibo niwe ute chemelie Oyibo niwe ute belengwa Echili newe luwe Abu nandia jojo gafia Luna kupo ebe chemelie nakuo Umazi jeba kupo Chemelie weko bolu Mboji kochanya bolu We loso we lije we jebu na kupo Mboji luzia akusiko na lai Chemelie we kulu na zuo Chemelie we kulu na zuo wow. Ime nonya chimeleze gapeze o Wenye chitulu gonya kechi o Ili lo chukulo leze o Ili lo chukulo le Nome lo mtiche o Nina chwe juju we potasia Abolo nani kuzi julu niru Abona te kulu linge niru Pawe kwe Na bake bido na suwe chwe siya Ifu kibe chupu meme Pawe tu ya liya
Ifa tu ya ligo
Ifu ya ligo
Ifa tu ya ligo
Ifa tu ya ligo Ifu ya ligo Ifu ya ligo Ifa tu ya ligo
Ifa tu ya ligo
Ifa tu ya ligo
Ifa tu ya ligo
Ifa tu ya ligo Wapu ya ligo
Wapu ya ligo
Wapu ya ligo kamanyaga muoma Wapu ya ligo kibewe di mozo Wapu ya ligo kachamele kulumeo Wapu ya ligo Wapu ya ligo
Wapu ya ligo
Ibeti ya ligo Oyibu mwoni nanya
Wapu ya ligo
Wagatu ya li
Wapu ya ligo
I'm going to go to the house. Father was my very good friend. In the 70s, when he was building his house, we used to inspect his site together. And thereafter, we would go to my own site. That man was a young schoolboy then. It was after the death of his father that my friendship was transferred to Ragman, and we became friends. Most of my projects were drawn and supervised by him. Each time I'm home, he will keep me company until I go back to Lagos. His untimely death pained me mostly, and not to be present at his funeral is heartbreaking, but it's beyond my control. I'm seriously sick and down. I share the sad sorrow and pain the family of Onyaba is going through. And my prayer is that such would not happen again in Jesus' name. Amen. May his soul rest in peace. Amen. From Chief Sir James Uwebuilo, Ezonyo, Ebubago, Ibuku. Thanks.
Apollo be speaking and
Kwa.
Amen. Thank you. Give an etui.
An etui me. The babe.
Eh?
The babe. Oh,
Igobonwai. Igobonwai. Dalo. Dalo.
Thank you.
Thank you.